Urakundanye n'abahungu sibyo urakundanye n'abahungu benshi
eh nta burof bon hariyo umutipe aza ashaka gusa mu enjoying biherere ngaho ko datinya muhira mu kamenge
aiza tv ho
Si kumekucha buja freva numunezero ugereze gusa kuyaga namwe bakunzi ba Isaac TV utaragira subscribe watevye cyane gose ini exclusive full interview my name is Star Boy behind the camera ni Juma Jokes murazi gusa matubaza ni ibintu byiza ibintu no vuga yuko nijya mbere no mu sister bereye yameze neza cyane gose aciye kuri Isaac TV Ega tutatije tumanze tumenye ninde ari ngaha wari ngaha mabuja ni bon
ni bon
umeze neza
ego
sana
cyane
uraberewe cyane gose amba karato ka bien sade queen ninde akori ki like nkuko
sade queen no muririmvye kazi umurundi kazi
sade queen no muririmvye kazi umurundi kazi so iyo uvuze muririmvye kazi n'umurundi kazi Eh? Washaka kudutandukanya ayo majambo.
Eh, kuko ari abaririmvyi ugasana mu kongomani, ifonshiye koko ndu murundi nyene.
Eh. Ah, deje ariko uravuga ikirundi, yabo ariko uravuga ikinyarwanda, bacha bavuga ati eh, bacha bavuga ati ni umunyarwanda kazi, washaka kuraba kamera hariya kwanza nyene kugira tubone. Eh, sate kwini uba yubatse?
Yego, ndubatse.
Ujya mu bogare nabonye. Ujya mu bogare nabonye muri kumwe ni wari mutamba.
Ego
ava nkubita gusa ya numufise ufise umugabo mwiza cyane yambaye bien sana umubogani
sinzi
amene bizoshika nyene uko bizoshika uyumvira wundi mu type cyangwa umugabo ufise umugabo nkuko
oya
aye ikintu cy'ambere ukundira umugabo wawe yo muri kumwe baza kabiri
kwa ko ntawonzanira uburofa cyangwa mukubita
Okay, iyo muri nk'ahantu like nibyo urabishika nko muri nk'ahantu nko mukabare mwicaye mutuje muri kumwe n'umugabo wawe ugasanga haraje nk'umuntu agashaka kugutwara yibaza kwera munagerageje kuramengura umujene nyene utaruba kugwawe nibyo urabishika akazi umuntu akaguhamagara muri kumwe n'umugabo
mo birashika umugabo baba bibomye mu gihe ndumugore w'umuntu urumva abatakaje umwanya wagusa
eh ndo kwera nabonye abisigisho rikazi yo cha mwinshi
Nubundi.
Cyamwice.
Eh nta burof.
Ni sade queen arubatse yatubwiye ko ari umuririmvyi kazi mugabo tutashobora kuyaga gatoyi kabiri gatatu. Biramaze gushika, yaramaze gushika nk'ubu ukiri umujene cyane nk'ubu kagwana n'umuhungu. Hagiye umugwanye n'umuhungu ukiri umujene cyane ubu unye ubatse. Mbega ni ahantu wifuza kumufata cyane kumubabaza ari nk'umuhungu ko like umukobwa ariko aravugana n'umuhungu aravuga ati genda mukubita hajya.
Bon. Tureze kubesha jese ndigera ngwana n'umuhungu ko datinya
ubishyitse mukagwana
sinzi ko byonshikira kuko sinsinda mu bisanzwe sinsinda basi
na n'umunsi uriyumvira ati bishyitse tukagwana n'umuhungu no mukubita gucanye
oya
aho bishyitse twiyumvira ati je mugabo tugwanye kubera afite ingufu nyinshi no mukubita ha
labda ndamukweza amatwi
Okay, ikindi kibazo biramaze gushika nka uri mu rugo nyene like kwera hari gihe bishika nanjye ndamaze kubibona kuri mama ugasanga mama arasabye rashye ugasanga mutama cyavuga ati oya namahera mfise biramaze gushikira we mu rugo kabwira mutama ati ya usige ni sosi rege sosi ya nyene akavya
bon je sindi nda kubimubwira we nyene abazi ko yo devoir iyi wibateza kusiga ayisize hajya anye
mwa arashaka gusiga no musamahera ugasanga wayakoresheje nyene ibindi bintu bizimbye like nkuko bigasaba yuko umubwira ati ega amahera yaheze mutaha
bimaze kunshira rimwe gusa ngo ndabimubwira naho nyene ya ibintu bikagenda neza
byarashitse sade queen arakundana n'umutipe sibyo birashikura mutwara muhira sibyo ajya mbega muhira nti
muhira ni mukamenge
mukamenge ajya
yego
umwana wo mu muji Yaramaze gushika byarashitse urakundana n'umutipe birashika ko umutwara muhira sinzi ko ari umubakanye cyangwa ari uwundi birashika uramutwara muhira barakubwira ati umuntu ntaho dushaka
Ego biramaze kunshikira rimwe
Ngari byashitse kuri umubakanye
Oya umva twubakanye nibo umwanga n'ubundi
Eh bashobora kumwanga kagutwara babyanze
Oya na mezagiro yobaho
Okay, urafise umugabo. Mugabo arafise umugabo nimbagi arafise nimba urakundanye n'abahungu, sibyo urakundanye n'abahungu benshi. Mbega uribuka umugabo wawe mu bantu ubu yobagira kangahe mu bantu bamaze gukundana?
Yobagira caane.
Nimba tari banga abo batatu kuba habaye iki kugira ubankire uze kwemera ujya mu bogare nyene
Nuko yabarushije ubushapfu niko no bivuga.
Yabarushije ubushapfu.
Yego.
Gute, ashaka kutubwira imbere ya kamera za Isaac TV yabarushije ubushapfu gute. Ubwo umuntu wese afise karite yiwe.
Bon, hariyo umutipe aza ashaka gusa mu enjoying biherere ngaho. Nundi nyana za risiri aza akavuga ati yo ingo munzu ushaka kugira umugore. Umva abakurushije ubushapfu wowe ukundi kirori. Yego.
Okay, abakurishije ubushapo kundikiro na wazana ibikorwa akavuga ati bana tunapambana aha ni mu nzu nta byinshi nta bintu by'ibyago sungu.
Yego.
Urankintu by'ibyago byo guhagarika mu nzira iki
eh? Gutakariza imuhanya ibyo ntavyo nkunda.
Yego. Okay, hari utubazo ngenda kubaze uranyishura ego cyanke oya sivyo? Sade Queen bizoshika hahebe umuziki.
Buruno mwanya sino byemeza. Sino byemeza.
Ngo byemeza why?
Kubera ko ndakunda muziki numvumega sino heba.
Umubizo shika umunsi umwe usange yarazanye ikintu cyo gukora mutama akakubwira ati ah muziki wureke.
Gukora turakora.
Okay, turacyari muri ego na oya. Sade Queen arazi kuririmba kurusha Thailand.
Ego.
Sade Queen arazi kurima?
Ego.
Sade Queen kuryamana n'umuhabara no kuryamana n'umusheri wiwe kumuhabara byo byo kurusha umusheri we babana mu nzu
uwo mu nzu ya Mary special
na uwo mu nzu ya Mary special kuri wewe
ego kwanza nta nimpamvu yo kujya kuryamana n'abahabara mu gihe fiso mu nzu
wa warize Sade
ego narize
mwanyuma Mwanyuma savidiri kwa kwa wano watazi kirundi. Mwagata tuizi biki?
Nize ye banki ya silansi.
Banki ya silansi. Banki ya silansi mwisanzwe na wano bakoli biki la iki jena vijonzi kubela jenu mfundi.
Numuntu ushobora kuja gukora muri banki cyangwa ugakura akazi uri mu sekretari yo guharura ibintu nk'ibyo.
Mbo mwishitu hari ibintu by'imyibutsa ndashobora kubaza kabiri gatatu imyibutsa yerekana ibintu by'amaronko uraza gukompleta sivyo none ni umurundi kazi bavuze kuri umurundi kazi kandi uri umuririmbyi kazi
nego
twagi okay icya mbere bene byo
oya nachons
amongereza nka
ntabyo nzi tubireke ibyo
wowe ndagwaza ikindi wowe wavuze kuri umurundi kazi iyo myibutsa ategezwa kuba yize
biragoye kurusha iyo njye wenze
nshya tuyireka kuba yanagira mvuga iyindi turabe kamera mani hariya turekere
iyo myibutsa
ushobora kubaza basi ibindi
ibyo tubisimbe gato
wavuze kuri umurundi kazi iyo umaze kuvuga kuri umurundi kazi cha tugerageza kubaza ibintu twabonye mu ishuri batugisha mu ishuri
nta umenya byose
usanga ubwo ravukiye mu kamengo usanga avuga igiswahili cyane
mego
cyane gose
cyane kuko nicyo twakuze tuvuga hanini ya musiki.
Okay, turasubira muri music gato Sade Queen sivyo? Sade Queen afite indirimbo nziza cyane gose kandi zimeze neza cyane gose novuga yuko hari abantu baze kwandika amazina bamaze kwandikisha izina mu byo bakora urusha no gukora bivanye na n'indirimbo zawe narazumvirije n'indirimbo wikora akora neza ariko tugaragije kuraba na video irimo waya atarimo video abuze iki kugira Sade Queen aronke video cyangwa shooting video
kibuze hanini ya nuburyo hamwe na sponsor
na sponsor ego iyo uvuze sponsor ushaka kwironka mu buryo kenshi barabona bavuga ati kugira nka sponsor urakora ibikorwa nimba ari video ugatse umukora imwe bakabona ibyo wakoze bakavuga ati mbo tashaka kumufasha ibya muntu biramaze gushika ugashikira abantu nyene bagusoma ukavuga ati tashaka kumufasha like ni
ego
biragenda gutse
nko maze gushikira ubunye byanyemere cyuko tubabitegura mu minsi neza gusohora video
Okay, unisa the queen muri ninjikaza bica bigacika neza cyane gose amaze gushika ku ndabonamo. Why king prata koresha abakobwa cyane kurusha abahungu?
Oya, harimo abahungu bagera no kuri batanu, ahubwo abakobwa nibo ba Kenya. Kuko harimo abakobwa babiri gusa nje na Sherine.
Kongerageje kuraba muri best way. Abantu benshi bari yo nabakobwa ba Lashley ba Sherine ni benshi cyane gose kandi na wewe urimo. Okay, amakuru asumira biravuga yuko Sade Queen atobakiri muri best way mugabo mutamahari ntavya ramenya King Prata ucumubona wa muzungu wacu navya ramenya mugabo tashobora kubaza ukuri kuri nyene ko Sade Queen byaravuze yuko King Prata yobashaka kwikwegera akaguma ashaka gukora sinzi ko abarondera mu inoti kugira gumya zijya wenyene sinzi ko abicarika mu muziki aka dushaka ku muziki wa hani wacu mu Burundi uteri imbere mega arashobora kuduha umuco kuri cyo
kuba muri le bondi charimo gusa nubwo nti presenta cyane hariya mesi ndavamo
Ntutinye kuvuga kuko maze kubibaza abantu benshi muri kumwe muri lebo
bon si no menya ko bari kwegera ko nimba ko akora video atabe dukora video mugabo ndi baza biri mu nzira natwazo dukorera
donge biri mu nzira mugabo arabategeje sana gusura cyafise icyizere ubayeho nk'umuntu aguma yizera avuga ati naho tari ko aradukora ibintu byiza mugabo hari hazogera umusa dukore ibintu byiza sije
yego n'ubundi ni kwicara bize nka Tom
Sade arafise mu bebe
yego ndafise umwana
tutamutuzane nga kugira tumwerekane kuri is active
yagumye muhira
yeah. Hari yo twayaze byinshi kandi yagira umujyana ati simaka usange wabajije byose hari ibintu usanga nk'umuntu uri wagekoresha interview afise ikintu yashaka kumubaza mugabo atashe kumubaza so hari ibibazo bibiri cyangwa bitatu nasho kubaza ushobora ku kuvuga
ibyo ushobora kumbwira
nk'ibibazo ntabwo nta kubajije mugabo washaka yuko abakunzi ba active cyangwa abakunzi umwankira yo muri like ariya muri shambre nica ikintu wankira mugabo twavuze kari tariko dukeneye kumenya def
jana nkuna goma chocolate
ara gucokoza
sana
gusera babikunda
ndabikunda yego mugararenzo
Merci beaucoup Sade Queen.
Ego na mbrako.
Sezera ko zwa Isaac TV. Sade Queen.
Ego. Hama mwakoze kutugendera.
Yes, si wari umunezero geretse guhura na. My name is Star Boy behind camera ni Chuma Jokes. Watevye nimutaragira subscribe kajya kantu uragafyonda na kaboro ka ruje kanitse ko subscribe cyangwa Sabonnez kugira abandanye gukurikirana ibiganiro vya Isaac TV ejo cyangwa ejo haza tashobora kumugaruka na Sade Queen muri ivyo kaza bikora neza cyane gose kandi ugire subscribe kuri YouTube
Isaac TV oh.